ngo hayi kaze nshuti dukurikira ibihe byose hano kuri Shami TV nizereko umeze neza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatano tariki 29 z'ukwezi kwa 2023 Perezida w'u Burundi Varisi ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ubundi buri mwaka mu mpera z'umwaka agirana ikiganiro n'itangazamakuru so muri icyo kiganiro rero yashinje u Rwanda ko rushyigikira ndetse rugatera inkunga umutware ditabara bwa mu buryo bw'ibikoresho mu buryo bwo gutoza ndetse n'ibindi byose ndetse yanavuze yuko ngo banakorera ikigari mu Rwanda ngo hari amabiro n'ibikindi bikingore ditabara ikoreremo rero muri icyo kuri ibyo bintu byose yavuze u Rwanda rwanze guceceka u Rwanda ruhise rusurumusubiza u Rwanda ramusubije donc ruvuga rugira icyo ruvuga kuri ibyo bintu Evariste ndayishimiye yatangaje muri cyo kiganiro n'abanyamakuru rero guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko nta kuri mu magambo yatangajwe na Perezida w'u Burundi Evariste ndayishimiye arushinja gushyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'iki gihugu na magambo guverinoma y'u Rwanda yatangaje binyuze mu itangazo yashyize hanze mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki 29 ukwa 2023 iri tangazo rivuga ngo guverinoma y'u Rwanda ihakanye ibyatangajwe na Evariste ndayishimiye yavuze ko u Rwanda rushyigikiye umutwe w'abarundi witwaje intwaro ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo rikomeza rivuga ko nta na hamwe u Rwanda ruhuriye n'umutwe wari wo wose w'i Burundi witwaje intwaro uyu mutwe wari ditabara rero nawo ako kanya ndashaka kubabwira ibintu byihutirwa biri gutangazwa uyu mutwe wari ditabara nawo wahise ugira icyo utangaza uyu mutwe wari ditabara urwanya leta y'u Burundi nawo wahise wamaganira kure amakuru atangajwe na Perezida w'iki gihugu Evariste ndayishimiye ko ufashwa n'u Rwanda uyu mutwe utwaje intwaro kandi wasobanuye ko mu gitero wagabye mu gace kagatumba ibujumbura itariki 22 z'ukwezi kwa 12 utisha abasivile nk'uko leta y'u Burundi yabivuze uyu munsi mu gitondo cyo kuri wa 29 ukuboza nibwo Perezida w'u Burundi Evariste ndayishimiye yatangaje ko Red Tabara itozwa ikanahabwa intwaro n'u Rwanda ibintu nibwo bwa mbere aya makuru avuzwe yuko Red Tabara yaba ifashwa n'u Rwanda rero ushobora kuba wenda utakurikiye uko yavuze ibi bintu uko yabivuze ndagira ngo byumve uve ku munota wa mbere ugeze ku wa nyuma wumve uburyo Evariste ndayishimiye yavuze ngo Red Tabara ifashwa n'u Rwanda ngo uburyo ngo u Rwanda rutoza ngo abantu ngo bakajya kwica ngo inzoya ngo bakajya kwica ngo abaki ndagira ngo wumve ibi bintu Evariste ndayishimiye ari gushinja u Rwanda hanyuma ubwo nawe uraza kugira commentaire ushyiraho bigendanye nibyo uraba umaze kumva
mwakoze cyane navuze yuko ari umubabaro ukomeye cyane kubona nko mu umuryango wicaye hirya no hino y'iziko bari imbere y'inkono bacaniriye muri bo hakavamo umwana umwe agafata agatakwibuye kuri ya nkono amazi akabashira ajya mu bose bagasha none uwo mwana barondera iki umuntu gufata akaja kwica bene gihugu abari kwarondera iki wumva ahubwo yoja ku iyo baba bafise ibyo babaza bari kubibaza abo bica babahora iki kwa bene gihugu bibereye ku mirimo yabo baratekanye umwana w'imyaka itatu bapfiki umwana ari munda bapfiki ahubwo umugwitera bwo bamurazi kwisi yose gwanya iterabwoba barabonye neza ko imigwitera bwo basabanye politiki nabicaye abo rero abarundi tutabaviriye hasi murondere ikindi ntacho bafise none wosigura naza vuga ingene ashobora kwica umwana munda naza vuga ingene yica umwana w'imyaka itatu sinzi ntacho imigwitera bwo bamurazi ku Burundi isi yose ifashanya kugira ngo tugwanye imigwi y'iterabwoba nabicanye ntacyo baba bafise avuga none wajya kwihaya ngo ndi umwicanyi narishe umwana w'imyaka ibiri narishe umwana ari mu nda wabisigura gute nicyo gituma nibimaramare ntibashobora no kujya ahabona twaragiye gusaba umutwe wabo turazahure umutwe wabo tumaze hafi imyaka ibiri turiko tugira ibiganiro ngo abarungi kibaje imbere y'intahe kuko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015 ibiganiro turabazwa nuko gushika ubu novuga nti twarananiwe kuko iyo tutananirwa babara baduhaye iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ibyo kurya ihabwa amabiro bakoreramwo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko chomenya ko babandanije barera umuntu ariko ari icinzoya bariko bari mu gwanko bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu bivyo bihugu bibiri kuko ntivyumvikana ingenu heza kugaburira umuntu agaca za kwica umuntu umwana umutamakazi n'umutama hanyuma kazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bari kwabona aho hantu abo bantu barerewe nta kintu rero bafise cyose numva nk'ubu bosabiki ngo kugandeke kwicura uyo ya ngo mpiki bwira ico kintu iyo babashaka ibya politiki baje kurondera umukuru w'igihugu baje kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza mugabo baje kurondera umuntu atana kimwe bava basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu mugabo murabona ntavyo bagiye baje kwica murazi ko bishe mu ruhagarika baragandagura abantu barasubiye baragaruka bagandaguye abantu muri gatumba abo bantu twabavuga gute abarundi n'abaciri rubanza abonyine birateye isoni kubona umurundi aciyumvira kwica abantu no munsi nagatera soni mugabo tubashyira imbere y'Imana harya ntakinanira Imana hariho igihe bazobona bibahurungukira ko batabizi mugabo duhanure abo babaha indaro abo babagaburira abo babaha amahera abo babigisha igisoda ukwica babigisha kwica ntibabigisha n'igisoda babigisha kwica gukerera abantu twabahanura yuko bakwigenga ubuntu wa mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'Uburundi kugira ngo abarundi bironkere amahoro igihe cyose bazaba gifise igihugu kibakingira kibagaburira kibaha amahera kibaha ibigwanisho tuzaba dufise ibibazo mugabo nibaza yuko kazoza ni kabi kuri ivyo bihugu mu gihe umubanyi ari we ashobora gutuma abenegihugu bagandagurika mu gihugu ikibazo kigira kabiri nabajije mu kibazo kijanye n'imbono ya kazoza ati hari umwizero uravye ingene abarundi ngo bari mu bukene nagira ndabwire abarundi bamuza muraraba ivyiza mumaze kuronka imbere yuko murubona ibibi mubona nawe uja muri Amerika jewe naragiye kwibarabara rimwe hari Washington ni New York ndabona abantu bajyama kubikarato muguno munsi muvuga ko ari igihugu cya mbere ku isi gitunze ngaha nabarara kubikarato mu gisagara murazi turiko turabafasha tubakureyo tugende kubafata neza turabingende boro ushobora nabo kwiteza imbere mugabo cye ndabwire ni murabe uburundi ingene bwari bumeze mu 2025 musubize amaso inyuma kugira ngo muce mubona aho mugeze mumbwire umutaye mwatanguje mu 2025 no wowe ko twahereye kubusa twari twambaye imishambara twari twara imisaya yari yarahomvaguritse twari tugwaye kwashi ntitwagira aho tuba nta mutaye twatanguje rabo no munsi ugende urabe hamwe twita mu rutoki ubu kugira uronke inzu ya nyakazi ni igikorwa uratembe none kuva igitego gushika mu jumba se mwaciye mwabonye inzu za nyakatsi zingahe ziharure bura mugane mwibuke mu 2010 mu 2008 twari yumvira tuti mbega izi nyakatsi zizohera gute ico gihe ko atababajije ati none we ubona mu mwaka wa 2023 abantu bazaba bafise inzu z'amabati uravye ingene baba muri nyakatsi byose ni shaka uno munsi abarundi bose bava hasi ubunebwe bugahera bakumva ko bafise iyo bariko baraja ndabwije ukuri nta n'imyaka itanu yohera tudashitse kuri ibi dukeneye mu mwaka wa 2040 je ndabona yuko abarundi bokura amaboko mu mpuzu ubu nyine bagakoresha ubu mutahe bafise uwo munsi mu mwaka wa 2030 tuba twabishitse mu gihe kintu kibaho ni umutima kuko umuntu kuba afise nk'inka zitana gacavuga yuko afise akabuguma arakenye urumva wowe uzi kwa Kenya kuko nivyo yakubwiye none kutamenya mu nzu y'uwundi umuntu arashobora kuba afise imodoka kubera dafise jipe ve witi afise probox agaca kubwira kwa Kenya none we kutamunzi ucuvanga no mukene ngo none ubona muri ibuka mu 2025 abene gihugu mu kwiyunguruza bafata ama taxi vero uno muso ufashe taxi vero baramutwenga amahera yakuye he kugenda na taxi vero uno munsi wumva abene gihugu ariko bararira ibinyobwa vya Burundi ko bitaza nuko bafise amahera yo kubigura muguka cuvuga ngo nabakene cuvuga ko arabakene genda urabutuduga buduta hamwe mwita mu rutoki muraba amapikipiki ata hamwe bita mu rutoki umengo udafise pikipiki ikinga umengo urumworo rero ndagira ndabare bese nta bukene buhari nitwebwe twabushitse mu mitwe yacu umuntu aja kumuramutsa guha inkoko n'igitoki bigugwa ngahe bige akadaga cabwira kwa Kenya bise umuntu afata noneho namwe muhara mubibona ajye muri Bujumbura akugemurira isake n'igitoki kinini cy'amahando ntajye muri gitoyi ajye muri cy'amahando nka 10 hanyuma ashitse agaca kubwira ngo burya rero singira itike yo kuduka ndo mukene umuntu ivyo byonyene bigugwa amarata ari munsi y'130 mwagaca kubwira ko ari umukene kubera iki hari abantu batwigishije yo kutagira amahera ntacu bufise kandi ayo mahera mu bisanzwe yarayo kugura ibyo kurya yarayo gupanga inzu yarayo kwambara yarayo kujana abana ku ishuri none wariye amahera yo kurya yakeneye kuki